dance, slow dance, dance to pole pole, na kumimbia Bwana, yeye ndiye Mungu.
Yesu ndiye Bwana, hallelujah. Yesu ndiye Bwana, amen, amen.
Yesu ndiye Bwana,
hallelujah,
hallelujah. Yesu ndiye Bwana, amen, amen.
Ninamuimbia, hallelujah. Yesu ndiye Bwana, amen, amen.
Yesu ndiye Bwana,
hallelujah.
Yesu ndiye Bwana.